He tangihana rangatira wātu hei poroporo āki i te tangata i whakārāke i te mātauranga whakatere waka o te Māori. Ai marika, he tangihana haehae ngākau, haehae i te pūaroha i whakahaere hiarā i te tai tokerau i te rānei. Hei aha hei tuku i a tā Hekenukumai Busby ki ngā puna ngahuru o Moana tu Wātea. Nā, i reira te haka, i reira ngā waka, i reira hoki i te mātinitini. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Harata Brown.
Aina te tākere nui o te waka a tā Hekenukumai ngā iwi pūhipi.
Ko Uncle Hector, he tangata tārai waka, whakatere waka. Engari muatui tērā he tangata i hanga i te hiarā nei te nui o ngā priti, ngā arawhiti, ngā arawhata i wāinga tunu i a mātou. Nā nāna i hanga i ngā priti, kia hono mai ai te rōri, nā nei hanga nuki i ngā priti, kia hono ai te tangata i te moana nui a kiwa.
Ki tana tauranga o rangi haukaha i te pākāinga nei o Pukepoto o Kioki ai.
Tēnei kaumātou e rongonui, mōhiana, haranoa, haranohinoe inunga i tēnei mutu, mai ngā mai tāwahi, tainoa ki Europa, tainoa ki Amerika, ki kone koto rātou, ki kone koto Europa, ki te hakatukotu za tātou kaumātou. Maumai o rātou nei kōrero, o rātou nei whakakāro.
Ko te wero tonu a te kranipā a tātai ara, a tā himihinare, kia tā raia mai he waka e tātai ana i te Māori ki ngā iwi whānui o te moana nui a kiwa, tūturu, nā Hekenukumai pōkai whenua tērā ōhaki i whakatinana.
Whakapono ana ki hei te Māori i... Haere mai tā whāwhāo i runga i te kare o ngā wai, kahore. He mea ū ki te hoi, uatua nō ki ngā tohu, tohu o te rangi, ngā tuhinga o te rangi, ko reira mātou tāe mai ai. He rei te mea nā te kare o te wai tātou i tāe mai. Nō reira, ka whakapono ahimitau mea ana uri, te mātou o ngā Māori ki e ngā mahi. Nā matua heke, nā tā Hekenukumai i mana.
Hei tā te kai hautū o te waka tēte e tā wharau ana i te pā o te uri ohina, ko ngā taonga i pīkautia mai e te ariki o te moana e kore rawa e ngaro.
For him, it was about passing that knowledge on and making sure that the legacy and the tikanga and the, everything that was taught to him is passed on. And that's what we need to do with the next generation.
Hako e noho pani nei ngā iwi o te raki o Aotearoa, no ngā mautere hoki o te moana nui a kiwa. Kua ruku atu koe e tā Hekenukumai te au o te rainga a hine nui te pō i te mate ki te ora. Harata Brown, Te Karere.